Oh, let my tongue cleave to my palate if I remember you not. Oh, let my tongue cleave to my palate if I remember you not. By the rivers of Babylon, here we sat and wept, remembering Zion. On the poplars that grew there, we hung our harps. Oh, let my tongue cleave to my palate if I remember you not. Oh, let my tongue cleave to my palate if I remember you not. Ọ bụrụ na m echefuo gị, ka ire m rapara n'ọkpọnụ m. Ọ bụrụ na m echefuo gị, ka ire m rapara n'ọkpọnụ m. Mmiri Babylon, ka anyị nọdụrụ ala n'akwa akwa mgbe anyị chetere gị Zion. N'alaka osisi toro n'ala ahụ, ka anyị kokwasara ụbọakwara anyị. Ọ bụrụ na m echefuo gị, ka ire m rapara n'ọkpọnụ m. Ọ bụrụ na m echefuo gị, ka ire m rapara n'ọkpọnụ m.